chansavire omutima gwo gwolina guwone buli ekikuteganya kimale kuba manya ebikawutumira tebimanya balala amasiri Chega lá.